Ngithanda ukuthi ngubingelele khona la ku Mr. Red TV sengiphinde ngabuya ke funa indaba eyitrendayo indaba ke nje isematheni sohlala nami ngikuzele nazo. So namhlanje ngiphathele kudaba oluthinta umkhonto wesizwe udaba ke lapha olusematheni. Sekuveleke la indaba ezithi umkhonto wesizwe usuxosheka amalunga amakhulu eqembu kulamalunga ke ngibala naye lapha uJabulani Khumalo. UJabulani Khumalo uyena owabhalisela owayengumengameli umnumzane uJacob Zuma iqembu umkhonto wesizwe ngonyaka odlule. Iqembu umkhonto wesizwe libeke selikhipha incwadi eveza ke lamalunga asefakwe indlela. Ilunga ke lokuqala elivelayo lapha kuvela yena uJabulani Khumalo kube uye ke lapha uRay Khumalo mase kuba ke uBheki Manzini kube uLebo Mopengi mase kuba ke uRochel Davidson. Yiwona ke lawa lunga fakweke indlela yiwona ke umkhonto wesizwe akuvelanga ke mbukile uthi kahle kahle kwenzakaleni uyazi ke amaqembu ezepolitika kanjalo isikhathi esiningi abakuvezeli ke yonke into ukuthi kahle kahle kwenzakaleni kodwa ke impela ke nje indaba ezibuhlungu ukuthi ke bafakwe indlela endabantu ke bathukile ke lapha einkundleni zokuxhumana ngoba ke phela bebone negama lika Jabulani Khumalo bayibuza ke impela bayiphendula ukuthi ke engabe kwenzakalani lapha kumkhonto wesizwe wayeshilo ke veleke lapha umsholozi ngenkathi ke ekhuluma nabalandeli bomkhonto wesizwe enkantolo yaseGool ukuthi ke baningi impela ke abantu abasazobakhipha lapha kumkhonto wesizwe ngenxa ke izathu eyithize kuyenzeka ke mbukeli nangempela ke siyabona izoke impela indaba ehamba phambili lezi indaba ke nje etrendayo ebenguphatheleke zona ngicela ke mbukeli ukuthi ungakhohlwa ukulike and ke usubscribe uyazi ke mina ngihlezi ngikhona for wena ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.